I had trouble parking, that's why I was late. You said 7:30, it's not 8:15. I needn't have worried, I knew that you'd wait. None drunk too much whiskey, or is it the wine? The bottle I'm bought you for $10.99. The street lights are dancing, I can't walk in a line. A cold wind is blowing, the streets are alight with neon filled raindrops and this broken kite. Its wings are mended on this windy night. And all the late noises, a carnival sound. The feather plumed ladies, the strong men and clowns, and two drunken lovers in paradise found. Da 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 da